Tumetuachia janga na donda ndugu la milele. Tumezimisi filamu zako za ubunifu. Watanzania tunazikumbuka Uncle JJ. Tunaikumbuka This Is It. Hasa ile ya kijiji cha Tambua Haki. Wakenya wanakumisi. Waganda wanakumisi. Warundi nao wanakumisi. Waafrika Kusini nao wanakumisi. Hasa ulipoenda katika ule uzinduzi wa Big Brother. Wa Nigeria wamekumisi sana. Katika filamu yako ya Dar to Lagos. She is my sister. Hata Ramsay no anasema anakumiss katika filamu yako Devil Kingdom. Mioyo yetu inalia machozi, haina tena ushindani, hakuna tena ubunifu. Hakika wewe ulikuwa ni muasisi wa filamu Tanzania. Tutakukumbuka milele. Jennifer na kina Patrick wote, sana yao umefika ukingoni. Hawana tena wakuwa support na kuwanyanyua, kwa sababu ulikuwa kama baba yao. Hakika tunakumiss Kanumba. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ailaze roho yako mahala pema peponi, ili siku moja tukutane tena na aweze kukuhifadhi. Steve, kaka, kwa nini ulituacha? Tunakumisi, tunakumisi Steve. We're missing you, brother. May your soul rest in everlasting peace. Thank you, brother Steve. We miss you. We miss you, brother. We miss you.